Shada, my dear, horta way mahadsan yihiin anoo maxaa hadda haddaan ciyaartayda aan ciyaaray wallaahi waxa xoog igu sikiciyo shicibka waad mahadsan tihiin labadiina koonaba guddiga sharaftalan waan salaamayaa sharaf
aad baa umahadsantahay Samia Ibrahim ayaa taasi